Oya. Nasikisha hapa, tunaenda Meru, nasikisha kuchikisha.
Nasikisha posta ya kwenda Meru nikikula mkate because ni kama we are born and bred in Meru. Alafu najua unajiuliza kwa nini niko na guru, juu tunavuta crowds. Patane Meru, kwaweza, when you come together, great things happen. Thank you.